Eka na none ndabaramutse abandi ndabahimiriwe tutanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugenzwaho ndangiye bunyoni umugenza no kwibonesha kuri yanjye ndetse ari nayo yanyu imbonesha kuri Burundi Niyonzi TV ibashikiriza byinshi cyane cyane bikubiyemo ibyo amatwi yanyu atigeze yumva na rimwe kubwiriza amakuru atusuye nka kubwiriza amakuru ari kuvugwa hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo kubwiriza cyane cyane bikubiyemo ibyo amatwi yanyu ategetse yumva cyane cyane nyine nkubwiriza ibiri kuvugwa makumi natandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho nkubwiriza ndetse n'ibiri kuvugwa mu kubwa rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo murabizi neza ko ari intambara yo guhuza ishyamba za M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC nkubwiriza n'ibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda aho nkubwiriza ibiri kuvugwa nyene mu Burundi muri Uganda Tanzania Kenya ndetse na kandi hirya hino ku isi ntibagiye kwabwiriza uri kuvuga mu ngufu y'amakungu yakorana cyane cyane mu ngufu y'ibiyaga binini reka ndakengurukira uhajije gufyonda sabone wamanutse hasi ukajambo k'umutwanditse sabone ugafyonda ko uramara gufyonda sabone kandi ugakomeza dusangiza n'ibitekerezo ngo tujye turabasha kubana gatanu kuri gatanu n'amakuru rero atosoye ayo mamu ndasobanura utereza gufyonda sabone ko mukasi ukajambo k'umutwanditse sabone ugafyonda ko uramara gufyonda ko akajambo kanditse sabone kandi nawe ugakomeza dusangiza n'ibitekerezo ngo tujye turabasha kubana gatanu kuri gatanu mu ngingo nkuru nkuru amakuru naguteguriye akiye kwibandaho ndakubwiriza inkuru itugeze ho kano kanye kuvuga ko ubwicanyi bwasasiwe indapfa mu gihugu cy'u Burundi harekize gacumu no umugabo catuwe cagandaguwe bunyamaswa ku munsi wa kabiri igenekerezo rya karindwi twatarumbira mu 2004 uwo muhisi akaba yatuwe ku mutumba muhafu zone muziye komine Giharo mu ntara ya Rutana ico ciziga kikaba catuwe gisa n'icononekaye biboneka ko yishwe unyamaswa atemagujwe ibibugita n'imipanga kuko yari afise ibikomere umubiri wose amatoho yari kwakoze ntaza kuyagaruka mu idonido y'amakuru nyene naguteguriye kuko sanzwe nkubwiriza biriko cyane cyane ivyo amatwi yawe atigeze yumva ndongera nkubwiriza yuko nawe nari nyene hano mu gihugu cacu cy'u Burundi ikenari kabije yitoro mu gihugu ikoze amahano mu gihugu cy'u Burundi amaze igihe kinini harangwa ubukene bw'igitoro bimwe bidasanzwe ku buryo ubuzima bw'abarundi bwabaye danse rero bikaba byatumye na kuruteje ya Neva Everton Ndayishimiye yabuze uko itambuka aho igitoro cyamushyiriyeho ndetse bikaba biri ko biravugwa ko na Neva yaba ariko aratembera igihugu n'amaguru dore ko nyene igitoro cyabaye igitoro kiri cyane navyo turaza kubwira uko mu indorido y'amakuru naguteguriye tongera kandi nkanyarukiye muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo aho turagera aho bita Imasisi twabwirize yuko imirwano yongeye guhindura isura hagati mu 2023 n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo kuri uwo wa gatatu rwongeye kwambikana hagati y'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo n'umutwe wa M23 ikaba ari imirwano yazindutse ibera mu nkengero za satire ya Sake ho muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru abarundi benshi bakaba bamaze kwatikirira tatse kubikora ko nyine mu idonido y'amakuru naguteguriye ndabizi ko ashobora kuba ni mu gitondo tutacanga se nimugoroba ariko nacate umudafata iminota itarenze 10 cyangwa 15 gusa ngo wemvire byinshi amatwi yawe yategetse yumva idonido y'amakuru ni mu kanya gato ya cyane kuri mukonje mwa muri ko murumviriza ndibonyoni umugenzi mwa ikadze akadze mu idonido y'amakuru amwe nanje bunyoni umugenzi kanangure kuri muri kuvuga ko u Burundi ubwicanye bwasasiwe indapfa harekezi gacu umuntu w'umugabo catuwe cagandaguwe bunyamaswa ku munsi wa kabiri gerekerezo rya karindwi twatanu 2004 uwo muhisi akaba yatowe kumutumba muhafu zone muziye komine Giharo intara ya Rutana. Icyo kiziga kikaba cyatuwe gisa n'icyononekaye biboneka ko yishwe bunyamaswa atemaguwe ibibugita n'imipanga kuko yari afise ibikomere umubiri wose. Banyigo babonye icyo kiziga ubwa mbere baciye bihutira kumenyesha indongozi nazo zisa n'iziruka zishitse zica zihutira kwirukana abari bahari bose ndetse bafata n'amatelefoni yabo bafuta amafoto bari bafotoye uwo muhisi yishwe agwandirwa agashinyaguro. Abo banyagihugu ntibari bwamenye neza umwirondoro w'uwo mugabo yishwe ariko batumenyesha ko byagaragara ko yari yambaye neza asa n'umuntu yari abayeho neza yo bafise imyaka 40. Bivugwa bati iyo polisi itihutira kumutwara byari gushoboka ko bamenya neza umwirondoro wiwe. Aba ba muri zone muziye komine Giharo intara ya Rutana barasaba ko ubwo bwicanyi bubera mu gace babamwo bwuhagarikwa kuba na bwango n'abajejwe umutekano kuko mu kiganiro kitarenze ukwezi kumwe hamaze kwicwa abantu barenga batanu. Gango ko rero nyine ubwicanyi buriko buravuza ubu hano mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi benshi bariko baratikira bamwe agapfa urupfu rutazwi neza neza. Tunyarukiye muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Congo i Masisi, imigwano yongeye kuhindura isura hagati ya M23 n'ingabo za guverinoma ya Kinshasa aho abarundi benshi bakatikiriye. Kuri uyu wa gatatu rwongeye kuwambikana hagati y'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Imirwano yazindutse ibera mu nkengero za Satri ya Sake aho muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aya makuru kandi yanemejwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politiki Laurence Kanyuka aho yashinje igisirikare kirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa kugaba ibitero. Ivyo bitangaje ko vyagize ingaruka mbi ku baturage baturiye ivyo bice vyo muri teritware ya Masisi. Kanyuka yagize ati muri iki gitondo co kuwa kabiri igenekerezo rya 8/8/2024 ingabo z'ubumwe bwa Kinshasa zirimo FARDC FDLR abacashuro imitwe itwara gisirikare ya Bazarendo ibonera kure z'u Burundi na SADC zagavye ibitero mu turere dutuwe cyane twa Mutumba na Mutindi mu turere turi hafi aho. Yaboneyeho kuvuga ko ivyo bitero byatumye abaturage bapfa abandi barahunga bakaba bakwiye imishwaro. Umuvugizi wa M23 yatangaje kandi ko ihuriro ry'imitwe ya politiki n'igisirikare rya Alias FLU Congo rikomeje guhamagarira abagupyo mu karere n'ibihugu bihuriye mu miryango mpuzamahanga kuza kwirebera ubugome bukorerwa abenegihugu ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo babikorewe n'igisirikare cya leta ya RDC. Anasigura kandi FARDC ko izakomeza kurinda abaturage n'ivyabo no guharanira iterambere ry'igihugu cya RDC. Nk'uko iyi nkuru ikomeza ibivuga nuko iyo migwano yongeye kumvikanamo imbunda ziremereye n'izito nuko kandi ibi bitero M23 irimo kubisubiza inyuma byose amasoko ya Minembwe Capital News avuga ko ivyo bitero vyagabwe ahitwa Ngumba Rutoboko no kuri Troy Etene muri teritwari ya Masisi. Imigwano ibaye mu gihe M23 imaze kwigarura ibice byinshi byo muri teritwari ya Masisi na Rucuru ndetse na Nyiragongo aho ndetse yari yinjiye mu ntara ya Kivu y'Epfo igira ibindi bice ifata nk'ahitwa Katsindi no muri misozi ya Karehe mu duce duherereye hafi na Numbi. Aro akaba naho haguyemo abarundi benshi cyane batagira ingano abarundi bakaba bahatekiriye. Nubwo imeze gutya ariko nyine mu gihugu cy'u Burundi ho ibibazo by'ibitoro bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane kinarikabije ry'igitoro mu gihugu rikoze amahano. mugihugu cy'u Burundi hamaze igihe kinini kinini harangwa ubukene bw'igitororo bimwe bidasanzwe ku buryo ubuzima bw'abarundi bwabaye danse. Ivyo ahanini bikaba bituruka ku buyobozi bubi bwa CNDD-FDD kandi abategetsi b'igihugu barangwa n'ubunyonyezi gusa maze igihugu kikisanga mu bukene bukabije ku buryo kitagishobora no kuronka amafaranga mvamakungu yo kuja kurangura igitoro hanze y'igihugu cy'u Burundi be n'ibindi vyanyenerwa. Akarunako mu gisagara ca Bujumbura aho kwiyunguruza vyabaye akayobera bahinga aho ubu kugira abakozi bashike ku mirimo bajejwe ya minsi yose basigaye bavyuka ijoro bakagenda n'amaguru buri gihe bakongera bagataha n'amaguru. Ivyo ngo nuko imodoka zahora zikora akazi ko kunguruza ahantu zabuze gitoro eka ngo nayo niribunse iboneza usanga ari imodoka imwe gusa nayo iba irindiriwe n'abantu amajana n'amajana cane cane abageze mu zabukuru canga bafise ubugwayi butandukanye budashobora kugenda n'amaguru. Nk'abageze mu zabukuru bobo benshi bafise ubumuga canga indwara zituma badashobora kugenda n'amaguru bamaze igihe babuze ayo baca nayo bamira kubera batakironka ingene bashika ku kazi ahubwo bakibaza nimba abakoresha babo batazohava babagarika no mu kazi. Abanyeshure bobo benshi ntibagitonda ku mashure kuko hari abagenda ku ishure mu buryo bwa rusangi mu masukenke bagatwarwa n'abavyeyi babo bo babuze igitoro. N'abaramutse batonze ku ishure basigaye bashikayo bacerewe cyane kuko basigaye bagira urugendo rurerure n'amaguru atavyo benshi bari bamenyeye. Abivunguruza baja mu ntara bobo nta n'ico bakivuga kuko atamodoka zikigwa ku bitaro vyahahora eka n'imodoka iramutse ibonetse baba badugije ibiciro bibishi cane bikabije. Akaronko kuva Bujumbura uja igitega bahora hari amafaranga 10,000 ariko ubu imodoka ibonetse bari amafaranga ari hagati y'ibihumbi 30,000 to 40,000. Mwamenya ko ubu imodoka zitari zemerewe gutwara abantu mu buryo bwa rusangi iyo nazo ziramutse zironse aka esase zisigaye zibapakira zikabatwara iyo baja. Ibyo byose bikaba bisigaye biba polisi irorera bene ngozi zimwe na zimwe kuko nabo bumiwe batakibona ico bakora n'ico bareka kuko inkene rikabije ry'igitoro mu Burundi riteye ubwoba n'agahinda eka ibintu byose byayangaye mu gihugu. Nariya n'umushyiranganji wa mbere Ndirakobuca Gervaise batazira ndakugaruka ahereye kuvugira ko ivyo igitoro bimaze imyaka 2 ariko bimeze kandi atamuti wimirije kuboneka vuba vuba. Abarundi barasaba ko haboneka indongozi zikunda igihugu cy'u Burundi n'abanyagihugu zikagurikira igihugu kuko kiri mu mazi abira. Nshuti bakunzi bacu mwe muri koma twumviriza reka tube dusubikiye ahangaha gusa mwese mu zinda basabe gufyonda sabone no mutarafyonda ko mundu kwatsuka jam comment kwanditseho sabone mugafyonda ko mwana ufyonda sabone kandi mukaba kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cyane kagira imana n'amafaranga amakuru yacu nakagaruka kuri mukoronje mwe ko murumviriza ndi bunyoni umugenzi. Ciao ciao.